Service number 189-199, Harrison Simiu Wanyonyi.
Ambaye wako na ulemavu wa mwili.
The best recruit.
Rufus Wambua.
The best recruit in Vrills, the best company man. Personal number 200703-2757, Sergeant Maurice Munene Mushangi.
Basi baada ya kutunukiwa zawadi maridadi kabisa wanaregea katika platoon zao naye parade commander.